Ayike bahlali kumnandi nokuba nosisi empilweni, kumnandi ukuzalwa nodadewenu. Uyabona nje bo Kusbahle ekade ezinika ngosithele uze wasukuma wanikela khona njengosisi kasithelo. Wathi nje kusuthi sengincame ngife wanikela khona ukuthi wayomtshela naye indaba zakhe ukuthi hey ungazodlalela lana. Awuzwe ke ngitshele emhlabeni ukuthi utheni ke uze. Kumnandi wemhlabeni nokuthi ungazalwa wedwa ube nosisi noma ube nobhuti, ungazalwa nje ube wedwa. Awucabange nje ngoba manje usithelo, ngiyacabanga ukuthi le khona uphelelwe amazwi ngoba phela akakholwa ukuthi uyena uSibahle lo akade bekanje beyimathe nolimi njengosisi wakhe phela wasemzini, lona osekhuluma kanjena kuyena osegeqa amagulu esho nokuthi waseduce uAndile usho zonke izinto lezi ngosithelo manje nazikhiphayo. So usisi wakhe ke usithelo uze uvele wangenela naye wakhuluma wathi ene engathi ke manje angakhubazeka ke umlomo ke manje ngoba vele uvele ukhubazekile uSibahle since abasengozi nemoto. So nabanye bayakhuluma ukuthi abayibona lento ayenzayo ukuthi uya trainer wenzani ngoba instead ukhuluphala kakhulu okunaloko akehliki uba sidudla kakhulu nalomlenze wakhe weplastic uyazi abantu vele abalandeli bazokhuluma noma yini umuntu etafika kuyenza akayikhulumi akwehliki kahle la mina kodwa ke nje ngithanga inisherele lo ndaba bathi ke nalomlenze wakhe weplastic enjalo nje akanabo nabantwana kodwa usevele nje waguga okudlula umuntu onabantwana. Uyabona nje yo iningi bahlali izinto ezikhulumekayo lana ngendaba kasithelo beno Andile. Hayi yazi ke bahlali icala lelimbula ingubo lingene vele njengoba uyabona ukuthi hayi inkulumo eziphumayo lana akekho onendaba nomunye ukuthi inkulumo izofika kanjani komunye. Who cares? Nobody cares. Omunye nje ujijela ngendlela yakhe nomunye alahlela amagama akhe ngendlela yakhe. So nje i-drama mina angazi le drama kahle vele izophela nini ngoba phela kade sibuka. Ngoba kahle eMzansi le ndaba isuswe ngubani? Isuswe nguSibahle ngokuthi bandla waya ku-Twitter wayokhuluma noMusa Khawula ngendaba kaSithelo shows indaba zokuthi uInsolo zokuhlukumezeka zokuthi ubeshawa kanjani uAndile nendaba ye DNA test for umntwana. Mina ke ngibuza kuze kufunakala ama DNA test why vele kanti shuthi vele usithelo ubengahlalisekile yini. So vele no nezinye ke inkinga shuthi azikhulumileke vele zokuzenzolo ke phela lezo zokungahlaliseki. Shuthi lapho kusisi wakhe ke lathe naye wangenelela ukuthi walahlela iTwitter naye ekoda engayibhekisile kena kodwa nje wayilahlela kodwa obvious uyambona umuntu mekhuluma nawe ukuthi lo muntu lento uyiqondise kuwena washo ukuthi engathi manje akakhubazeka umlomo. Ah yabhebhetheka indaba vele ke manje kwaphendulwana ke lapho ke nomunye walahlelo kwakhe nomunye walahlo kwakhe yo ikhanda lodwa leli. Hayi bahlali asibathandazise ukuthi le ndaba ayiphele ngoba uyabona ngishabalandeli abanye nje vele ukuthi uSibahle sebempende ukuthi ungu anti o evil abebengakubhekile lokhu kuyena bathi bayamsaba ngento ayenzayo ukukhuluma kambi ngosithelo ngoba naku phela akasesiyena usister in law akasesiyena akasekho empilweni kaBhuti wakhe. So usekhuluma kabi ngaye, kodwa ke asithemba ukuthi isivunguvungu nje esizodlula. Oh, idrama kodwa bahlali. Hayi bahlali, mina ngicela ningakhohlwa ke nje ukuthi ni subscribe, ni like, ni follow. Ngizoleke nginithulela izindaba engizitholayo ukuthi zihamba kanjani. Ngiyanithanda bahlali, ngiyanithanda ulele.